twazindutse tuza gutora icyambere cyoco nuko abarundi bose bamenya ko gutora ari itegeko usomye amategeko twitoreye twebwe nyene mwibwirizwa shingiro hariho ibitegerezwa ku mwene gihugu wese gutsimbataza demokarasi mu Burundi twaramaze gusezerera intwaro z'igikenye intwaro wishyiraho ku buryo rero dutegereza kwitorera inzego none tutazitoye zojaho gute rero kuza ubwa mbere n'ishyaka ryo mu Burundi wese ategerezwa kuba afise kuko ni n'itegeko hanyuma bakamenya yuko ureke gutora hakaza gutora bakeyi uzotwagwa n'uwo wewe utashaka mugabaje gutora ari benshi no kuvuga yuko uwo mwahuriye ko muri benshi ni waba ari ntungane nico gituma nagomba ubwa mbere guhamagarira abarundi bose kwitabira amatora ariyo yose kuko uranka gutora uburuhiro nawe haba batanu batora uwatowe niwe aca agutwara akakurongora kandi ugasanga uri kuri idoga kubera wewe nyene ubugaba bwawe nico gituma bose bakumva yuko gutora ari itegeko hanyuma turabona yuko umenga amatora y'indongozi zo kumutumba hari hababifata minenero mugaba kibagira yuko kumutumba leta y'u Burundi yamaze gufata kwa ariho hari tutagiterambere mu gihugu mwarabonye yuko muri leta dusigaye dufasha amakoperative tukasahiriza abenegihugu kugira ngo baje kubikogwa tubahe umutahe wo gutangura ibikogwa none umva aho hantu leta yamaze gushira ingufu zikomeye baciye bahafata minenegwe murumva yuko izanzego bitorera ziriko zirakora uko zishobora kugira iterambere rize biba bisubiye inyuma naho nyene kuko tudatoye indongozi zikerebutse murumva ko umutumba uca usubira inyuma hanyuma abenegihugu ntibashobore gutera imbere biradutangaza cyane kuko uwo bazi ikibazo ati mbega ni kuki mu mitumba hari ya ruguru tubona umenga ntibavyitaho muga mu gisagara ugasanga hoho ahubwo baragundana aho umuntu yo kwibaza ikibazo nagira rero nkebure abatorwa bamenye icyo batoreye ntibabe bibaza ngo batowe ngo kugira ngo baze baje kuronka imibindi y'inzoga cyangwa ngo baze baje kunyonora ivyabenegihugu ubu ibintu byarahindutse abenegihugu barabona kandi twebwe indongozi inkuru batoye ngo tubarerekere ntituzokwihanganira abazi yuko baba bagiye kwitoza kugira ngo banyonore kuko mu bisagara turabona ko baranyinyana ku bimenga hari hamajya nibabimenye yuko kuba indongozi si ukurya ahubwo kuba indongozi ni ukwikorera umutwaro w'abenegihugu ukaba umusuku wabo ukabakorera kugira ngo batere imbere nawe ugire icyo uvuga uti naramariye abenegihugu rero twaje hakiri kare kandi kugira ngo tuje ku yindi mirimo hariho abarundi ibabwiye ngo ejo ntuzokora ngo muguzohembwa bace baryoherwa uraze cyari cyo kurya utakoze mu bisanzwe hagiye twavuze tuti numunsi w'akaruhuko kandi koko na karuhuko ku bakozi kuko turazi yuko hariho ibigaba n'ayahandi mu bisanzwe umuntu ari kuzinduka agatora agaca yigira ku murimo rero abantu bobimenya yuko naho tuba twavuze tuti numunsi w'akaruhuko si umunsi w'akaruhuko umuntu wese yumenya yuko adakora umunsi adakora amasaha ahubwo akora igikorwa ufise rero akanatarakenura ahubwo yogaruka gutora hakiri kare kugira ngo ace agenda kubikorwa kuko murazi yuko noneho twanavuze ko ari leta nkozi nk'abakozi ba leta bo bokumva yuko bategerezwa naho hoba noneho n'ijambo ry'imana narivuga riti none inka yashaye woca uvuga uti uyu munsi nakaruhuko sindayishayura nico gituma rero nagomba gukebura abantu baje gutora hakiri kare ahubwo ntibarindire ku mugoroba banyarutse kugira ngo igikorwa cya mbere gikomeye cyane mbere ngombwa bakimare cy'amatora hanyuma bace bagenda ku mirimo yindi